Jazzy çıkar insan gibi nari dance. Kuba wari hatari mibereho ni kwaze. Abantu ni banyamwigendaho kubona ugufasha ni tombora. Ibyino singibyiwacu we.